Jeremiah chapter 12, Uyeremiya isahluko seshumi elinesibini. Ulilungisa, Yehova. Xa ndibambeneyo nawe, ndothetha iindawo ezisesikweni zodwa. Kungathubalini na ukuba indlela yabangendawo ibe nempumelelo. Babe nokuchulumanca bonke abanginiza benginizile. Ubatyele, bendela nokwendela ingcambu. Bayakhula, benze neziqhamo. Usondele emlonyeni wabo, wakude ezintsweni zabo. Wena, Yehova, uyandazi, uyandibona, uyicikida intliziyo yam enawe. Baqoqwedise njengeegusha, baxhelwe, abangcwalisele umhla wokubulawa. Kunini na ilizwe linesijwili, umfuno wamasimi onke womile. Ngenxa yento ezimbi zabemibalo, ziphephethekile iinkomo neentaka ngokuba besithi akayikulibona ikamva lethu. Xa ugidime nabenyawo bakudinisa, wothini na ukushiyeselana namahashe? Xa ukholose ngelizwe elinoxolo, wothini na ekweneni kweYordani? Ngokuba nabazalwana bakho nendlu kayihlo banginizile kuwe nabo, bawamemeza emva kwakho nabo ngezwikazi elikhulu. Musa ukukholwa ngabo xa bathetha izinto ezilungileyo kuwe. Ndiyishiyile indlu yam, ndililahlile ilifa lam, ndinikele intanda yomphefumlo wam esandleni seentshaba zayo. Ilifa lam lisuke laba njengengonyama yasehlathini kum, lindikhuphele ilizwi lalo. Ngenxa yoko ilifa lam lukhozo oluthe chokochoko nakum, ukuba iinkozi zilungele nje. Yizani nihlanganise onke amarhamncwa asendle, waziseni adle. Abalusi abaninzi basonakalisile isidiliya sam, basingqoshile isiziba sam somhlaba, basibharhisile isiziba sam esinqwenelekayo sayintlango, basibharhisile sisijwili ngenxa zonke kum, sibharhile kusenkangala kulo lonke ilizwe. Ngokuba akubangakho mntu ukubekela intliziyo oko, eluqayini lonke lwasentlango kufike ababhuqe, ngokuba ikrele likaYehova liyadla, lithabathela ekupheleni kwelizwe, lise ekupheleni kwelizwe. Akukho luxolo kwinyama yonke, bahlwayela ingqolowa, bavuna ameva, bazidubile, abafeza utho. Danani ke lungeniselo lwenu ngenxa yobushushu bomsindo kaYehova. Utsho uYehova ngabamelwane bam bonke abanobubi, abachukumisa ilifa endalidlisa abantu bam amaSirayeli, ukuthi yabonani, ndiyabanyuthula emhlabeni wabo, ndiyinyuthule indlu yakwaYuda phakathi kwabo. Kuya kuthi emveni kokuba ndibanyuthule, ndibuye ndibe nemfesane kubo, ndibabuyisele elowo elifeni lakhe, elowo emhlabeni wakhe. Kothi ukuba bathe bazifunda ngenkuthalo iindlebe zabantu bam, iindlela zabantu bam, ukuba bafunge igama lam, bathi ehleli nje uYehova, njengokuba bafundisayo abantu bam ukufunga uBhali, baze bakhethe phakathi kwabantu bam. Ke ukuba bathe abeva ndolunyothula oluhlanga, ndilunyothule ndilutshabalalise, utsho uYehova. Amen.